Molweni, masithi uya evenkileni uyothenga iziqhamo ufika kusithiwa kukho iseyile yegwava ixabiso layo lihle nge-30%. Kune-30% yeseyile yegwavas and ke ngoku le seyile inamhlanje qha and ndithi ke hayi manje mna ndiyozithenga ezi gwava ufike ngoku ndithenge ke ngoku iigwava eziyi-6 ndithenge iigwava eziyi-6 xa ndisiya ke ngoku ndiyobhatala kube neeteksi nazo zonke ezi zinto abazitsalayo ndifike ngoku bendibiza xa kuthathwe i-30% bandibize ke u-$12.60 lixabiso ke eli leegwavas ezi-6 kwii-dollars. Ndihambe ndiye ekhaya ke yeyi umama ndixelele athi ye akhona khawu mphinde uyothenga ezinye iigwava ezimbini ngomso. Ndithi hayi akho ngxaki, ngomso ke ndihambe ndiyothenga ezinye iigwava ezimbini. Kodwa ke ngoku ayisekho iseyile, ayikho i-30%, ibikhona izolo ngobe ndiyothenga iigwava eziyi-6. Ngoku ke ngoku ezimbini zizawuba yimalini kwixabiso lazo elipheleleyo? Zizawuba yimalini ngexabiso lazo elipheleleyo? Ngexabiso lazo elipheleleyo. Ngoku indawo elungileyo yokuqala ke kukuba masicinge ukuba ezi gwava zi-6 zizawuba yimalini ngexabiso lazo elipheleleyo. Yabona u-1260 lixabiso elihlisiweyo ngo-30%, zizawuba yimalini ezi gwava zi-6 kwixabiso lazo elipheleleyo? Masenze ke u-algebra apha, siza kwenza u-algebra apha. Masithi ke ngoku u-x ulingana nexabiso leegwava eziyi-6 xa ixabiso lazo liphelele. U-x ulingana nexabiso leegwava eziyi-6 kwixabiso lazo elipheleleyo. Xa sisusa ke ngoku u-30%, sizawufumana u-$12.60. Masenze loo nto ke. Sizawususa u-30%, loo nto ke iyafana no-0.30, okanye mandiyibhale ngenye indlela. Sithi u-x lixabiso ke elipheleleyo elilingu-x, sithi x thabatha u-0.30, uphindaphinde ngexabiso elipheleleyo. Sisuse ke ngoku u-30% kwixabiso elipheleleyo, loo nto ke izawulingana loo nto izawulibana no-12.60. Sivele sasusa nje ke ngoku u-30% kwixabiso elipheleleyo. Masenze ke ngoku algebra. Cinga ke ngokuba phambi kuka-x kuba u-x uyafana no-1x, uthabathe u-0.3x umphindaphinde ngexabiso elipheleleyo, sawufumana ke u-0.7x. So thi ke ngoku u-0.7x ulingana no-1260. Ungavele uthi u-70% xa usowuyazi ke le ngxaki, ungavele utsibe uye uthi u-70% weli xabiso elipheleleyo ulingana nexabiso leseyile yakho, iyafana naxa kususwe u-30%. Kofuna ke ngoku sisombulele u-x. Sithi u-x ulingana no-1260, umahlule ngo-0.7. Singasebenzisa i-calculator kodwa ndifuna ukuthi sisiqhekeze ingqondo, siyibale, siprektize uba zahlulwa njani ii-decimals. Sizawuthi ke ngoku sino-0.7 uya kangaphi ku-1260. Masiphindaphinde ke omabini la manani sisuse ii-decimals zazo, sawulanantsika la manani ke ngo-10. So u-1260 ke yena uye abe ngu-126. Ngoku ke ngoku singavele sibale ke ngoku ngoba sino-7 not u-0.7. U-7 uya ku-12 kayi-1. U-1 umphindaphinde kayi-7 ngu-7. U-12 uthabathe u-7 ngu-5. Wehlise u-6. U-7 uya ku-56 kayi-8. U-8 umphindaphinde kayi-7 ngu-56. Asinantsalela ke futhi akho nto ingapha kwe-decimal point ka-18. Sishiyeke no-$18 ke ngoku. Loo nto ithetha uba u-x ulingana no-$18. Usakhumbula ke uba u-x ebeliyintoni? Ebelixabiso elipheleleyo legwava eziyi-6. U-x ebelixabiso elipheleleyo legwava eziyi-6. Ngoku ke ngoku umbuzo uthi iigwava ezimbini zixabisa malini xa zikwixabiso elipheleleyo? Eli ke u-$18 lixabiso elipheleleyo legwava ezi-6. Inoba ke ngoku imalini A1 uzawuvele wahlule u-18 ngu-6. U-18 umahlule ngo-6 ngu-$3. Lixabiso ke elegwava enye ikwixabiso elipheleleyo. Bayasibuza ke ngoku ezi-2 yimalini? U-2 guavas ke yena ke uzawuvele nje izawuba ngu-$6 ngoba uzawuphindaphinde u-$3. Enye indlela ongayicinga ngayo ke iigwava eziyi-6 ke zizawubiza u-$18. So isithathu esinye sika-18 ngu-$6. Sithe ke ngoku ixabiso leseli kwii-guavas ezintandathu ngu-12.30. Apho ke kususwe u-30%, kususwe ixabiso elipheleleyo legwava. Iphinde mhlawumbi uthi ngu-70% wexabiso elipheleleyo. Uthi ke ngoku u-x ulingana nexabiso elipheleleyo legwava eziyi-6. Ungathi ke ngoku ixabiso elipheleleyo lee-guavas eziyi-6 uthabathe u-30% wexabiso elipheleleyo lee-guavas eziyi-6. Loo nto yenza u-12.6. Iyalingana ke loo nto no-70% wexabiso elipheleleyo. Xa uso uyophulile ke sibe no-x ulingana no-$8 lixabiso elipheleleyo ke okanye u-$6 for ezimbini. Ndiyathemba ke incedile. Enkosi.